imvelaphi yesibongo sabakwaMhlongo. Abantu bakwaMhlongo baphuma kundlunkulu yaseSwazini ebizwa ngokuthi ngamalangeni. Yingakho bebizwa ngokuthi abaselangeni. Lokho kuchaza ukuthi bangabambonguni ngokwezigaba zabanguni. Laba bantu bakwaMhlongo babuye baziwe ngokuthi bangabantu baselangeni. Unina wenkosi uShaka kaSenzanga khona wabe ezalwa khona elangeni, ezalwa nguMhlongo kaNqeshe okwavela ngaye isibongo sakwaMhlongo. UMhlongo wakha umuzi wakhe wawuqamba igama elithi kusebozeni. UNdlunkulu wakhe kwabe kungumfunda wakwaQwabe okunguyena ozala indlovukazi uNandi unina weLembe. Ngesikhathi elakwaZulu libuswa inkosi uShaka abantu bakwaMhlongo babebuswa uMakhandama iNjomane. UMakhandama nguyena owaba iNjomane eyaduka iminyakanyaka idukele kwelaseButhonga. Nakho ukwakheka kwesibongo sakwaMhlongo. Njengoba besingishilo ukuthi isibongo sakwaMhlongo savela ngomhlongo indodana kaNqeshe, kodwa indaba yaqala kuNqeshe uyise kaMhlongo. UNqeshe lona wayezalwa kwaDlamini ezalwa ngusoyingwase kaLugoloza. UNqeshe nguyena owafika nabantu bakwaDlamini beqhamuka kwelaseSwazini. Wafika wakha laphaya endaweni yaseMthimude bakhelane nabantu bakwaZulu. Ngesizathu sokuthi wabe enganalutho ehlonga, uNqeshe wakha umuzi wakhe wawetha igama elithi kukaHlongisibe. Lelo gama lalichaza ukuthi akanalutho uyahlonga. Ngokuhamba kwesikhathi wabusiswa ngendodana, wabe eseyetha igama wathi nguMhlongo. Buyeke lo Mhlongo wodumo owazala indlovukazi uNandi. Leyo ndlovukazi yazala inkosi yesizwe samaZulu, inkosi uShaka kaSenzanga khona.